Larry, no. Yes, yes. Yes, yes. Ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo están? No sabe, boy. Ya bueno, bach. ¿Qué tú fan un suave?
Pastarino.
Ya bueno, bach. Ashibiri. Ratella.
Shumayala Pundis. Shumayala Pundis. Isla Tisapo.
And you sing down the field of it. As long as I pay for more, it is a crew. We have only problem, we get it in our Pundis. It in a cost. IBhayibheli kumele sithandazele amaphalamende wethu. Sithandazele umhlaba esiphila kuwo. Sithandazele amakhosi wethu. Namhlanje sinandaba nokuthandazela abantu. Into esifunayo
imali nje kuphela.
Eish. Samba ngama Range Rover, samba ngama Vrupa, samba ngama Banoi. Abantu bahamba ngama push in. How do we feel? Dabo! Jesu kanti sifuna ukutwista ingqondo zabantu ukuthi balahle amasonto wabo bazogcwala emathendeni wethu eish sithenga umuntu simnikeze 15,000 akhohlisa abantu abawu 15 million e-TV athi mina bengi-HIV positive nathenga amanzi amanzi aka 5 rand sithengisela abantu ngo 200 angazi ukuthi uJehova uhlala emanzini uJehova uyikarapawa na yey dlala iphilisi iphilisi liyashelela liyashibirika Robi muntu Tavern maye kutshela kahle ukuthi utshwala obusobu unama percent angake alcohol na kanjani kunjalo namhlanje sibiza abantu sithi abeze kuJehova siqede sibe nama speed point kube nama ATM endlini kaJehova thola umuntu bakithi inkosi yami ngekhadi la kasasa azo swipe abumfundisi ofaka isitatula saka 7000 how do we feel that's my question. Eish! Give a fight! Get you a car! God. Ngoba understand ukuthi imuphi umoyo ingcwele ongagadwa ngebullet. That is a question. Siyohlangana ngemthuni yabo.